Ayangibingelele mbuke lapha ekhaya ikama ngumzothule ngwakashembe mafofuka njengetangabani sahamba nesabungo sakalala maqedo lalo bafoza nokho nje sikudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishaya sakintsela ngumakhuza safakiwe njengosawoti ngiyabingelela le inetha zeka TV baningi ke abasibhalelayo ukhona ubhuti naye osibhalele ozosixoxela ukuthi udaba lakhe lume kanjani nokuthi ufuna ukusizakala kuphi nendawo. Bhuti wami angivele ngikubingelele ngwamukele kwinethezeka TV.
Ngiyabingelela ngiyabingelela igama nguEnhle Lipuo wakaGotseng ngokusuka eMatatiele kodwa ngithe Matatiele kodwa ngikhulela khona la eThekwini.
Ngoba uyichaza ngifuna ukuthi ucacise lokhu ukuthi lo daba lesirius kakhulu nokuthi lo daba likuthinte wathi waze wakhetha ukuthi usondele la kwinethezeka TV akucacise nje lapho emva kwalokho mase siqala kulona udaba osibhalele lona.
Into enza ukuthi ngize ngibhalele la kunethezeka TV ngexa ukuthi ngifuna usizo ngodaba enginalo ngizolanda nje kahle kusukela eqaleni ukuthi kwenzakaleni ukuze kufike manje kugcineni kodwa inkinga yami isekhaya la ngifike ndaba khona le business ngase ngithola umuntu wesifazana engamshada khona.
Okay.
Yeah.
Okay, aku unabele nje kakhulukazi umbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi udaba lumi kanjani uze ugcine usibhalela la kwinethezeka TV ngoba kubalekile ekutheni ukuthi ulinabe udaba mina ngiyobe sengiqhamuka khona lapho phakathi nalo udaba ngibheka ukuthi bekwenzakalani kephi nakephi.
Okay, ukufika kwami la eThekwini ngifike la eThekwini ngo 2000 ngize esikoleni nginekhaya lami elikhona la eThekwini then ngikhulele la 2004 ngaqala ibusiness aqala ukuyisebenza sengisebenza from 2004 till 2007 la ngiye ngashadelwa khona then sahlala ke emshadweni ngiloko ngirana kodwa ibusiness bengilenza ngaleso sikhathi bengenza ibusiness lokushutha kodwa kwathi ngabo 2014 ngase ngidecide ukushintsha ngi-ede i-branding kakhulu.
Oh, yeah.
But 2009 bengivele nje ngiyenza nje part-time kodwa full-time ngiqale nje 2014 la sengifuna khona ukuyi-advance. Then 2016 kwawukuthi-ke unkosikazi uzoshona lo engangishade naye.
So
yes, oqala
yeah,
okay. Yes. Yeah. Washona 2016 then kuyena sine ingane izo-2. Then ngase ngiyadecide ukuthi ngoba bekuvele kuseyinhlelweni zokuthi uma fanele sihambe siye ekhaya eMatatiele ngoba naye ingakubo. Kodwa ke noma yena unekubo futhi la eThekwini because yena wakadlamini.
Oh yeah.
Yeah, then uma sidecide ukuthi no sizosebenzela ngase Matatiele then qale ke ngisuke lapho ngenze i-market research kwa Matatiele from 2014-15 then 2016 sithi masilomiselela nje ukuthi kuzothi bakuphela unyaka bese siyahamba siphinda eMatatiele sesiyenze yonke into i-market research then shot ukuthi nje kuphela si-ede i-equipment kuyile esivele besikade sinayo then kwawukuthi uyashona ke meshona ngase ngithi no ngoba vele ngipindile ekhaya ngisale sengihamba naye ngiyomngcwabela khona ekhaya bese ngiqhubeka-ke nempilo khona ngale fikile-ke Matatiele bekinala nto ukuthi ngizofika khona ngiphushe inhloso yami ukuthi ngibe nebhizinisi nje li-right elizosimama ngibe ibhizinisi lomndeni kube yi-legacy nje ye-family so ngikwazi ukukhulisa iy'ngane nazo uma sezindala zikwazi ukuphinda ziqhubeke nalo ibhizinisi leli ngoba phela manje into ey'nkinga sengibonile ukuthi enye into ukufa into ekhona into even qhamuke noma inini so kungcono ukuthi ushashe ufundise iy'ngane ufundise mhlawumbe nepartner wakho ukuze ekugcineni sibe ndawonye sazi ukuthi sakha into yasekhaya sakha into yomndeni then ukufika kwami eMatatiele ngifike ngaqala-ke ngasebenza ngiloko ngihlanganisa kwi-equipment ngingakabi nayo ngoba ngangidinga ama-funds ukuthi ngingakwazi ukuthi ngithole le equipment engiyidingayo then ngikwazi ukuthi ibhizinisi lisabalale then kwaqhubeka-ke sizamile masuya ngale kunensizwa engahlangana nayo khona eMatatiele insizwa vele ngangiyazi kudala ngoba sasihlala nayo khona la eThekwini eyakwazi ukuthi spend isikhathi sayo ingisize ingilekelele nje ngaleko kubheka ukuthi utholani ngitsinzwa yaka uthola uMartins igama lakhe wa sacrifice nje isikhatsi sakhe saphusha iadverts ematatiyele wayihamba nje indaweni emakhaya ngezikoleni ihamba ama preschool amasonto advertise nje ukuthi ngikhona ngoba ibusiness engilenzayo ngenza le business le branding okay safika ke kwawukuthi ke kuyazama ukuhlangana but hey donseka kanzima ngoba manje izinto eziningi ngiya outsource ngisaqhubeka ngiletha ngala eThekwini la bengivele ngisebenzela khona kunamandla bengiwajwayele so outsourcela kuona izinto iphindele kephi khona ematatiyeni so benginalato ukuthi mhlambe isikhathini esingango 5 years kusukela 2019 then bizokhona ukuthi at least 5 years time then la izobe sesimamela ibusiness ngizobe seclist because inhloso bowukuthi ongenani angibe nebusiness elikhulu mhlambe kuzoba ifactory like ezokwazi ukuthi mhlawumbe kube nabantu abaningi mhlawumbe about 50 abazosebenza ukwazi ukusiza umphakathi. Okay, then ke ngihlangana nalomuntu osifazane khona lapho kodwa ngihlangana naye I think that was 2017 ibusiness vele seliyaqala liyaba right liyahlangana.
Yeah, lo omtholayo ke usenibambisana naye ke okwesibili lo akasekho lo
naqale. Akasekho lesiqale
lo mina ingane ngiye lo wadlu.
Yes.
Okay, awuqhubeke lapho ngifuna ukuzwa lesiko isidlo.
Okay. So uma ngihlangana nalomuntu wesifazane ngiqale ngale ngiqale ngahlangana nabanye abantu baka Mugabe. Bekwabantu bengibazi bengikhonza nabo kudala so bane business nje khona lapha endaweni so basebethi no babuza because bengibade benzela izinto zabo ama flyer ababhena yabo so kodwa ke ngi outsource so bese besibona no but njoba uhlezi outsource yini kanti eyinkinga ngoba phela umsebenzi wakho umuhle siyawubona yini eyinkinga ushoda ngani ngithi mina no kahle kahle into engidingayo nje ngiye quick bed ukuze ngikwazi ukubathele ukubenza imali ngithi hayi lapha mhlambe ko 800,000 bathi bona okay hayi no sizokhuluma bona unye usuku nje ngihlalela bafone bathi hayi no asihlangane ngibathi kudlule ngithatha imoto lapha kubona emsebenzini wabo sizohlangana ePortchefstroom hayi ngigibele ngithatha imoto phela ngize ePortchefstroom bafike ePortchefstroom bangithathe bathi asambe siyothenga le mishini engiyidingayo hayi sitribe size la eThekwini sayithenga imshini I think kwakuya yilako imali nje yayisayispenda is about 120,000.
Yeah.
Okay, hayi-ke kube ukuthi hayi ngempela ngiya-equipment isengilayo yini engiyidingayo funeka ngiphushe kuphela ibhizinisi hayi ngiphushile ngempela kwaphushwa kakhulu hayi indaba okudlala so uma ngiphusha bese ila-ke ngihlangana nalo muntu wesifazane sibe right ngihlangana naye vele ubeyisebenzela kaspa umuntu nje yabona ubona intombi ngibona intombi nje hayi inhle hayi ngishele phela nami njengensizwa hayi futhi ngitshele ukuthi hayi uyakholwa yabona uyakholwa usindisiwe hayi ke kube right ukuthi awu phela abantu basindisiwe awu ba-right hayi no okay hayi-ke ngiyithathele yena-ke kube ukuthi iyaqhubeka-ke siyajola nje ngenankinga then kuze kufinyelele la azange sijole futhi isikhathi eside because ngabona ukuthi ngoba phela ney'ngane zicane zidinga ukuthi zibe nomuntu wesifazane ozoba seduze angisheshe ngenze njani ngimshade ngoba nami into engiyibaleka
konke lokhu kushada kwakho uqala ey'vumaleni zomndeni nibabone nenze yonke into masekuya la
yes
okay
okay so uma ngifika ekhaya before ngimshade ngibatshele ukuthi no eyi sengibona intokazi yasendaweni ethize la yakamoso so ngicabanga ukuyithatha hayi no bathi bona okay no hayi akunankinga babuze ukuthi yake phi le ndawo bachazele ekhaya no yasendaweni ethize kanje kanje okay bese bahambe-ke baye ngakubuka ntombazane fike babheke ukuthi baabantu abanjani yonke leyo nto kodwa manje iphutha elenzeka lokuthi uma bebuya bazange basangitshela ukuthi bahambe kanjani
oh abasekhaya okay
zange basachaza ukuthi bahambe kanjani ngapha kukantombazana kodwa kwaba nje inhlalo kuphela ukuthi okay hayi no ngoba hayi uyamthanda umuntu wakho hayi no hayi akunankinga sele inhlanhla okay hayi kube ukuthi hayi impela-ke siyahamba kuyolotsholwa then sashada ngokwasenkonzweni kodwa sangashada ngokwase-home affairs
okay
yes because ngakunalanto ukuthi ngokwase-home affairs ngizokwenza uma imali seyi-right
okay enkonzweni asiphumi isitifiketi
siyaphuma isitifiketi sasekodwa nesi nje esiyibhalelwe ngesandla
okay
yes then kubo ukuthi ke ngishadile kanjalo sihleli ekhaya then ngalabo engivele ngakha esayidini nobuzi bengiwakha khona lapha endaweni asengatatiye alright so ibhizinisi-ke kubo ukuthi hhayi impela kuhamba kahle yonke into ngiwakhile umuzi ku-right nangumuntu usifazane ukhona siphilela nje kamnandi ngiyamfundisa naye ngala ebhizinisini kuba phela inhloso bokuwukuthi bekuwukuthi asibe umndeni siphile ndawonye azi ukuthi at least impilo ikanjani ngoba ngabuye kugcine ngiyekisile umsebenzi la
kade
sebenza la ekhampanini. Okay, so siphusheke kuba ukuthi kodwa manje into ey'nkinga eyenzakalayo ngalesi sikhathi lesi sisadawonye khona izinto ebese ngiqala ukuyinothisa kakhulu kuyena yokuqala bekuwukuthi umuntu one-anger like e-serious i-anger yangempela i-anger like yabo okunye yambona i-anger yakhe ihamba nokuba cruel like ukhohlakala komuntu yabo bonke ukuthi eyi lo muntu noba ngingabazeli lutho kodwa yabona mayesenje kufuneka manje ngize ngehle mina wamanje wambona ukuthi eyi lo muntu anganquma ngisho ukunquma ngenga yakhe yabona ibiyona okay hhayi kube izinto yingitshela ukuthi hayi no izinto ezolungiswa nozakunangokwinto alright so siqhubeke ebhizinisini but into eyinkinga lapha ebhizinisini-ke manje bese kunokulahleka iy'mali
o ya
hhayi kulahleka imali nje ebhizinisini sukuthi kusetshenziwe uma ngingekho nje beku-right uma ngikhona ngoba phela yonke into ngiyayibona
ya
then uma ngingekho mhlawumbe uthole ukuthi mhlawumbe ngosuku usenzile mhlawumbe uma ngikhona mhlawumbe siyakwenza u-2000 uma ngingekho mhlawumbe izoyenziwa ko-800-900 yabo kodwa uma sengiye emabhukwini soke ukuthi hhayi niyakubhalansa imali yenziwe emabhukwini but kwemalini ayikho yes kanti ithathwa uyena nemali ngibuze mina kanza kwenzakalani imali ishona but hhayi futhi abasebenzi bayajontsha baxosha abasebenzi qasha abanye nalabo besibili engabaqasha hayi nabo kwenzeke sempilo hayi bo futhi hayi impela hayi futhi umuntu okhelesi mina-ke nayo ibhizinisini ngoba manje uma abasebenzi bezojontsha ngale ndlela yila ngiqale khona ukuyilandela ngibone ukuthi kanti kuzothi lapho kuleyo process yokuthi sengicabanga ukubaxosha nalabo besibili-ke manje abasebenzi sengithi ngibheke esikhwameni sakhe angisazi ukuthi ngangifuna ngihlangane nama-slip awu-2 ukuthi imali le uthathe imali uyidlala lezinto zomapushpush le nto le
uphembola noma
ah lezokuthi ufake imali ethize uzothola
ufake imali uzobona
ufake imali ethize uzothola mhlawumbe ufake u-R2000
uzothola u-R10,000
exactly
ya ngiyibona
so kusho ukuthi addictive be-addicted kuzona
lezo
amabhanoyi exactly so kusho ukuthi udlala amabhanoyi-ke manje umfihlelile ngala utshontsha yona le mali esisebenzayo yabo udlala amabhalo eyisixabane yazi sixabane like loku kuserious futhi hayi yabo umuntu ngempela yazi axolisa azakhala iy'nyembezi hhayi ngingabi nenkinga futhi ngimxolele ngingabi neproblem kudlule lapho kuba ukuthi nje hhayi kodwa hhayi ngeke le nto ale enga yakhe i-serious iyaqhubeka le nto ale enga and yabona ukuthi ekugcineni ngiyabona ukuthi nami angisenakho ukuthi like kufanele noma ngikhuluma ngikhumule ngikhulume ngibuyele nganene yabo ngoba ngiyabona ukuthi eish kunokuthi kungabikho peace yabo loo nto le ayi ngiqale ngibachazele ekhaya matshela ayi no yazi nginenkinga kanje ayi la muntu lo awungixakile lapha kwenzeka nokwenzeka kanje
iy'ngane zihlala
nayo iy'ngane zihlala sonke
ziyayibuka yonke le muvi
as much as bezingekho kakhulu ukuthi like ziyabona yabo kodwa nazo zinazo iy'tori zazo
ey'qondele
yes
ziyani
so kuba ukuthi-ke ngoba phela enye into ukuthi eyi sasixabana kakhulu uma kufanele ukuthi iy'ngane zihambe zivakashelele
kubokamawazoyes
ayi kuqokuthi kuyaliwa in such a way that kwagcina kuba ukuthi laba basekhweni kubokamawazo bazibangisa bayongibopha enkantolo ngoba manje bafuna ukubona iy'ngane ngalana uma ngingayidedela ingane umama siyaxabana ukuthi zihambelana izingane inakufanele izingane ziye zifuna ukuthi zikhuliswe uyena kuphela zingalokhu zifundiswa abantu abaningi sino ukuthi ingane ivakashile ngokuba holiday ayikho into eshintshayo ukuthi ufundiseni izingane
yabo
hayi ini yabo nje yonke le nto eyakhe yona ingane izokwenza njani yabo lo nto le
usena yini yena
mntu ah no eyakhe because la ingcine ngiyithatha ingane yakhe ngimfice nayo
ohlala
nayo naye ngathi ayizokhulisa yabo okay ayi eyakhe izokwenza ngithi ngayo phela izovakasha phela kubo kwayo uma ukuthi inkinga ngithi kuyenzeka phela umuntu ukuthi umuntu unezingane mhlawumbe ezingu-2 noma ezingu-3 kuba babahlukene uma kuthiwa ama-holiday ngisho iy'ngane ziya-understand ukuthi hayi uma kuwama-holiday sonke umuntu nomuntu uyakubaba wakhe uma kubuywa sindawonye yabo ayi kodwa kucaka ukuthi hayi no ngeke eyi lo muntu hayi lutho kuyaliwa serious yabo okay noma sengibuya-ke sengibuya enkantolo ngale ngithi mina hayi-ke sikunje-ke iy'ngane ngeke ngikwazi ukuyinqabela and futhi ezabo nabo yabo so ziyabadinga so kuzofanele ukuthi zenjani zihambe iy'ngane hhayi kucaka ukuthi hhayi lutho-ke kuyaxatshanwa ukuthi iy'ngane ziyahambe ingane zihambile kuxatshenwe nje into eserious futhi
imanje lokho kwenzeka kungokhu unyaka
lapho kwakungabo 2018
2018 wena vele umbona 2017 yonke into iyashesha iyaphuthuma futhi akumile ndawonye
umile ngiyaqhubeka ngoba ngiphela ngifuna ukuqhubeka then kuba ukuthi nje kunalawo ama-issues anjalo nje ngixabana ngayo yonke into khona la kangitshela khona ukuthi kahle kahle mina into engiyidingayo nje kuphela ukuthi wena ube umngane nobhuti wami nami kuphela kungabikho umuntu omunye ozoba umngane so kusho ukuthi manje even umndeni wami ngeke ngisazwana nawo nobani ngisho obaba bengizwana nawo lapha endaweni kwakuba yinkinga yabo ukuthi kwabona wayengabafundi because so lento ngizoyirealiza late mina ukuthi noma ngisho ukuthi lo muntu ubevele ezazi ukuthi unjani so that is why befuna ukuthi ngiyidistance kwabanye abakuze uma engishaya ngishaye kahle
ubhuti wakho uyinhloboni iyena la akhuluma ngayo
no
mbuka nje noma niyakwazi ukuhlala phansi niyixoxele
ya lo khona bese akangithi bese ngalutho siyayihlalela sixoxe nje ukuthi vele naye bo umuntu okholwayo yabo so ya sina nkinga bese ixoxela kahle kungena problem kodwa nje yena bekukuthi nje ukube kuyangaye nje ngabe nje ubekesaye la entendeni yesandla nje ukuthi uyakukontrola
ngendlela yakhe ake sibuyele futhi nakule yenkampani eyenkampani uyinto wesifazane enkampanini uyi-manager or umbeke as umuntu kanjani
lapha enkampanini ngithe uma ngilungisa indaba yekampani ngase ngibona ukuthi ngcono ngimfake enkampanini
kwe-CK members
so ngamfaka kuphela ngoba umama wasekhaya phela unkosikazi so ngamfaka
inkampani iyi-private company inama-2 directors
inama-2 directors
uyena nawo okay right
so kube ukuthi igamele kampani ke ngagcina ngiqhubekile kuba sawu enhle promotions kodwa la ngesikhathi iqale kwawu enhle media then ngase ngifika ngishintsha kwawu enhle promotions because manje sengenza aba promotions yabo alright so saqhubeka ke nayo ikampani ngalana naye ke nawo senalezi stories zakhe ini yabo so ngalesi sikhathi lesi kampani khula ney'nkinga
ziyakhula
nazo ngala
yabo
so kuba ukuthi-ke ngizama ukuyisukubela-ke ngibone ukuthi no 2019 hhayi impela bese kubonakala ukuthi ikhampani iyaphi ngoba ngalesi sikhathi lesi ngifika khona ematatiyele bekinala nto ukuthi angifuni amathenda yes ngifuna nje ukwakha ibhizinisi nge-cash flow ngoba ngiyazi ukuthi uma usebenza imali ngena usuku nosuku i-strength sebhizinisi leso yabo so ngafunda kanjalo so ngayiphusha kanjalo futhi until ngempela kuba ukuthi umasipala no-social development no-world vision beza over the counter then kwakuyisifiso sami vele sasesifezekake so wafika umasipala wokuqala 2018 ekuqala ngiqala ngqa usebenza nomasipala ngabenzela ama-diary then ngaregister mina msebenzi sebenginikezile ukuthi nawo umsebenzi wamadayari ngangena-ke kwi-database yarawise company ama-document yonke into yayisira yayivele i-rate then ngangena kwi-database kumasipala then bakwazi ukunginikeza i-order number ngabenzela amadayari bakhokha kahle then ngaphinda futhi ngazobenzela imoto eyodwa ukubrand imoto ngababrandela imoto eyodwa ngenza isampule ukuthi babone umsebenzi ukuthi unjani zange ngiba-charge-ke imali ngaleyo moto then ize leyo moto yazakhokhelwa ngoba sebeyibonile bayithanda banginikeza umsebenzi ke cishe mhlawu banginikeza imoto ezinako 14 then ngasangeza azenza ke i-branding zokule imoto plus nale abengisaphulishe ngayo then bayikhokhela kwaba right then ngafika u-social development naye wafika wafuna i-keep afuna izini amasonto yabo nje nje well vision ngihlezi benzela amabhena ngibenzela i-keep nabo so like over the counter yabo angiyanga mina
useyawufunda umsebenzi
nawo useyawazi manje umsebenzi
useyazi ukuthi
fa kwenzeke
exactly okay.
Then ke kube ukuthi nje nangaba problems ikakhona hey ngilwa lempi ke engayazi ukuthi ngizoyinqoba kanjani ngala side ngize u 2019 mawuphela ngithenga imoto ngathenga imoto enkulu Kia Sportage then naye azangilo ngithi mhlambe ngiyayikwelela ngabe ngithenga cash because bekusebenzeka
yeah
hayi kube ukuthi ukuthenga imoto futhi lo kuvele kube ukuthi kushintsha izinto kakhulu ke
ima unkosikazi wethenga imoto
lo hayi mina ngithenga imoto
okay ngithenga
wena vele imoto yasekhaya
exactly futhi lo msebenzi
injalo
okay
ibivele ikhona ke imoto kakuvele nginayo vele ngakudala besivele sebenzisa yona hayi ngithengele kube ukuthi manje into eyinkinga kakhulu ibe nginotisa ukuthi yonke into ebethi mangiyenza as much as mangenza into angikwazi ukwenza into ngithi mina mangenza into ngenza into yethu ngabona ngaye ngimfolele mina ngila eThekwini ngifuna ukumthengela izinto ezinhle ngibuza hayi bo mama ngikuthengele hey yazi ngikubuthandela ukuthi ngithandela ukuthi yabo ukuze mangifika ngathi ngispende imali unnecessary ngizama ukumfundisa ukuthi kahle kahle la icommitment la bese kuyi partnership yonke into ayibe transparent yabo lona hayi ngicaca ukuthi hayi nakayizwa lo nto yena ufuna le efuna uyena nje ama secret bekuyinto yakhe she was very secretive very secretive in such a way that njoba ngisho ukuthi ecompanyini beyitshontsha imali uma ezocela imali kumina mhlawumbe athi ngase ngicela mhlawumbe ngicela imali ewukuthi ulindele ukuthi if mina ngizothi anginayo ngimbona ukuthi uyajabula
oh yeah
uma ngithi nginayo ngimbona ukuthi ngiyamjabhisa kanti yena kwidesire kufise ngathi ngingakaba nalutho yet lomuntu wakhiwe yimini
hey ngikuzwa kahle akesiye la ikhampani ihamba hamba ishonaphi yona
okay
ufuna uye lapho nje
kuba ukuthi ya kuba ukuthi ngidecide ke ngokukhuluma ke nala abasekhaya ngibatshela ukuthi no hey kunzima and yabona ukuthi like yabona mase kunzima kwakuzima ngale ndlela ukuthi ngiyabona ukuthi amathemba ashabalala manje yabo so ngikhulume nabo bathi bona no hayi uzobona nje ngendoda nawe kodwa afuneka ucabangele lezi zingane lezi ukuthi ukhumbule ukuthi azinamama and sakhuze eqaleni sathi lezi zingane ungabithathi la ekhaya azihlale la so kwa ukuthi nami phela ingane ezami ufuna ukuyikhulisela ingane zami
yabona
all right so kuba ukuthi ke into ezokwenzeka la ekhampanini ngisuke ke mina ngikhulume naye futhi ngithi mina no ngicabanga ukuthi akuhambe ngiyovula enye branch endaweni yase Potchefstroom then le ngala uzokhona ukuthi imali ngala isupport le branch until izikhule nakhona lapho because ngiyabona ukuthi iphisa yikho vele phakathi kwethu but mina lanto ukuthi at least mhlawumbe if ngihambile ngikwi distance singazi ukuthi mhlawumbe ngama weekend ngibuyele ekhaya kuphela ngaleso sikhathi mhlawumbe nawe uzoba nesikhathi esilafu yedwa azibone azifunde azifunde yabo akwazi ukuyithola kahle ukuthi kahle kahle yini asuke idinga empilweni yabo
yeah
all right kanti ke ukuhamba kwami ngesikhathi ngiyale ingalesikhathi nginikeza ichance ngisuka mina ngiye ePortchefstroom ngiyoqala ibusiness khona ngithi ngiyafona ngala ngemuva uthi hayibo phela faka imali for ngala ngishoda ngokuthi ngala ngishoda ngokuthi ushoda ngokuthi avela athi yena ngeke azathatha imali esetshenziswe uyena ngamandla akanike izingane yomnye umfazi
awu imali ikhampani eyayo
yami ikhampani
okay angiphendela lawo magama nje ukuthi aqhamuka kanjani ekhampanini yakho
angithi manje mina ngihabile ngiye kwenye ibrand
uyi brand
yes
yeah yigata
mina yeah exactly
yeah.
So i main company if I support in
yeah.
I branch
ngithi yes.
Bangifuna izinto ngala
yabona
in such a way that befanele ngiyiphantela ukuthi ngidlane
okay.
If angidayisanga because mawuqala ibusiness kunokuthi kube quiet ungeze ngisho 50 rand ngosuku so ukuthi ngidlane akalandaba naleyo nto leyo because manje yena esebenze uyena imali ngeke azayithathe ondla ingane yomnye umfazi
imali ngifuna ukubuza la ukuthi le company kanti isebenza kanjani? Isebenza ngokash, ikhona i-business account, ikhona imali engena ku-business account, kwenzakalani?
Imali ebezikwazi ukuthi zingene bekuyimali zama-transactions nama-transfers, uma umuntu wenza i-transfers, but isikhathi esiningi i-office isebenza kakhulu ngokash because abantu umuntu afika mhlawumbe funa iy'kipa eziwu-3 funa iy'nkomishi eziwungakhe yabo afika khokha ukash, so abantu abaningi basebenzisa ukash.
Imange umbuzo ula futhi ekuthenini ukuthi le mshini yale khampani wena uyithola nje usekhona unkosikazi yonke into yamadili asayinwa yinina nonkosikazi noma uwawuthola
umshini? Idili iyayo yonke le nto ibiyenziwa yimina. Yes.
Okay.
Yena ufika vele yonke into isi-right because bengi-add-a futhi kule equipment bengivele ikhona nginayo endala.
Exactly. Ufuna lapho ukuthi i-equipment ngenkathi uyovula enye i-branch ikhona nesuka ngala iya ngana?
I-equipment engayithatha ngala kwathi okay, kuneminye imishini engayithenga vele esevele ekhona nayo kodwa because ngangayisebenzisi because kwakuyimishini ecishe ibe ifane nemishini esikuyikhona ngoba ngangivele inhloso yami kuwukuthi noma ukuthi besingenazi iy'nkinga kodwa inhloso yami kuwukuthi vele ngiyafuna ukwenza njani ukuba namabrentshi. So right nje uma kuwukuthi imali ikhona ngazi ukuthi ngiyayithenga umshini ngiyayibeka ngiyibekele ukuthi uma kufike leso sikhathi sokuthi ngihambe then ngizohamba ngiyovuleka i-branch ngoba phela indlela esikhulisa ngayo i-business. Okay, so into ezokwenzeka kuba ukuthi ngalesi sikhathi ngihamba seqala izinkinga manje ukuthi okay angeke akwazi ukuthatha imali endlingane yomunye umfazi. Hawu kanjani? Ngithi ngisalapho-ke ngithuswa yilokho, imali ayisangeni kwi-account, imali leyo ucash.
Business account,
yes.
Okay.
Ayingeni imali. Ngifona hayi kwenzakalani, yindawo imali ingangeni ku-business account, athi akusebenzekanga. Hayi bo akusebenzisanga like isonto lonke Monday to Friday ngeke ungitshele ukuthi ebhizinisini ebese likhule ngale ndlela ukuthi kwakuney'nsuku sasikwazi ukuthi siyakwenza u-5,000 yabona uma kuthiwa u-Saturday uma kuthiwa u-Friday hhayi impela u-5 noma 7,000 wawuba khona ngeke uzongitshela ukuthi akusebenzekanga sengilakhe ngaleyo ndlela ibhizinisi. Lela bhizinisi bese lingasadingi i-adverts as much as business fa uhlala u-advertise amarokspela izinto ezintsha kodwa nje belivele liyirani nje kwasetshenzwa hayi indaba okudlala
lapho ku-2020
yes. Then kuba ukuthi-ke athi no hayi kushuthi siphazamiswe yile ndaba ye-COVID ini kanti na before the week before kube khona i-lockdown kwakukade ama-problems esekhona eqalile ukuthi imali ayibingekho because ngahambe isonto lonke ngihambele umsebenzi wakamasipala ngize la eThekwini ngizowenza khona imoto kangiyithathile kamasipala ngize ngayo na ngizoyilungisa ifaka amawinji ama-siren nani. Okay, so kuba ukuthi uma ngibuya athi yena hayi lento sonto kushuthi abantu basaba le nto abayizwayo lockdown iyayibona loo nto leyo. Alright, hayi bo kanjani? Ayi ngithuke hayi mina iyangicaka le nto yabo. Okay, kanti no ingalesi sikhathi ethole khona i-chance yokuthi eyi aseyive imali ngempela ngaleso sikhathi-ke ubingakayivuli i-business account yakhe.
Oh yeah.
Yes. Ubesabhenka nje emakhadi nakhe.
Yeah.
Kuba ukuthi masikwi-lockdown, hhayi ngisalinde ama-payment ngala ko-social development no-Lokhuza no-Well Vision ubenza ama-payment ama-flyers ngangiwenza ubenzela wona imali ayikhokhe. Sihambe athi yena sidinga ukudla endlini. Ngithi mina eish imali ekhona cishe ngaba khona imali le eye-grant yey'ngane which is like 900 rand engicabanga singabambisa ngayo kuleli sonto then the following week bazokhokha laba bese siyathenga athi hhayi no sizowenza 900 rand kudingeka imali ifake kuthenga ukudla. Kithi mina ngizoyithetha because right now imali ekhona yini kulo 900 futhi u-900 we-grant uyayibo. Hayi kuba ukuthi inkinga ilapho-ke manje sivele sangivele ngicasuke siphakathi esitolo-ke manje ngoba ngasuka nayo endlini ngathi mina okay angizuhamba ngedwa ngoba vele ngi-essential worker asihambe nawo ngena emotweni siyahamba-ke siyothenga. Samasuke esitolo ngifike ngi-try vitrol ngithi okay uzothenga yena ngibone futhi ukuthi okay into ezongisiza angivele ngihlale emotweni ngingabisehla kwakwehla vele ngiyihlale emotweni ngimnikeze ngithi hamba othenga nginikeze lo 900 hhayi abuye ngempela ugele uthengile i-crosser igcwele itroli.
Yeah.
Ngithi ngiyabheka cishe mhlawumbe ilabo 3.5 ngibuze mina esiphumaphi manje ukuba nje bakade silwa kanje ukuthethisela ukuthi ufuna ukudla yedwa uyazi ukuthi imali anginayo athi ama-savings ami eyibuya ingqondo hhayi mani ngalesi sikhathi lo muntu ngalesi sikhathi ngihambile that week futhi le mali ubeyiseyivela kuyena njengoba bethu ebhizinisini akunjani akusebenzeki
yeah
yethu uyahola la ebusinessini nami nginesala nabasebenzi ba ama salaries uyayibona hayibo ayiqale ke manje ngixwaye uthi hayi ngeke plus dala ama account akha ngiwazi uyabo awakhe yedwa mina yikho into engila eyimfihlo yonke into i-transparent ma ukuthi anginamali uyazi ngempela ngisho ifoni ikhona wazi ukuthi akho nto engiyifihlayo
ngaleso sikhathi akwenzeki ukuthi abasebenzi bagcine bengaholanga
akwenzeki ukuthi abasebenzi bagcine bengaholanga it's only manje mina kangilwela ukuthi abasebenzi le mali ezongena iyayiphupha ku-social development iyona engizoholela ngabo abasebenzi because basebenzile egcineni i-lockdown iqale sebesebenzile bese ngithi mina la kuka ukuthi sigxabana nalalo nto ukuthi manje ngifuna ukuholela abasebenzi ngemali ezongena yethi fanele abasebenzi ba-understand ukuthi kune-lockdown ukuthi no ngeke ngibe negama elibi mina kubasebenzi basebenzi fanele abahole yabo hlezi sixabana nje ngalezi zinto ezinjani alright ngihambe ke ngingala ebusinessini ke leli lingala e-Potchefstroom yizo imali ayisangeni akho lutho lenzakalayo ngize ngibeke omunye umsebenzi isilola le mfowethu lapho ngicela ungenzele kanje uzowenza i-manual record ukuze ngazi ukuthi kungene imali ukhumbula kahle ukuthi yathi meyiqala i-manual record yakhe esikhathini esingange sonto elilodwa if I'm not wrong I think it was yeah kwakuyisonto elilodwa in 1 week 7 days 6 days because ufula 6 days so ngiyenza ama record the following week phakathi kwesonto lesibili lapha kolwesithathu siyangisendela kumfana yabo sengiyabalansisa ngiyahlanganisa ngithola ukuthi kwenziwe 27,000
yo
then njengoba kwenziwe 27,000 buza ukuthi imalini yena athi yenzile u 4000 rand my question was 27,000 imali ekhona kwaxa ukuthi manje le kwangafanele nokuthi ngize ngiphi imisene kwaqatshanwa in such a way that even abasebenzi lomfana kwaze wayeke emsebenzini wathi no baba ngiyaxolisa angikwazi ukuthi ngingene phakathi kwe because njengamanje ngiyabona ukuthi it's like imagine ngizomhlukanisa yet imali iyakuyena sithathe sikuyithatha thina imali iyakuyena imali mina okwamba ukwenza ama record kuphela kwaca ukuthi kwabona labasebenzi uyabazonda ngalendlela yokuthi wabo labaxoshiswa kwezintsha
yo
waqasha esinyi staff angazi lutho futhi waqasha esinyi staff basho futhi basebenzi ukuthi ukukhohlakele unkosikazi wabo kwathaya siyaxolisa hayi noma inini nje sicela ungabisasiqasha ikampani ukukhohlakele lwamama ngithi mina hey kwaze kwanze mangithi ngiyabuya ngala ePortchefstroom ngibuyela khona ngithola ukuthi i-business useregister i-business lakhe
ngenkampani
ya unekampani yakhe
enkampanini yakhe
usene business account yakhe
okay
ngaphandle
ngifuna ukubuya la ngaphandle kubhala i-company
yakhe kubhala i-company yami
ngaphakathi
imishini i-company yami yonke into yimini yena wenzele nje kuphela ukuthi uma imali ingena ayibhenke kwi-business lakhe
ebanga kubantu laba bayisendela bona futhi basendela
kweyakhe ke manje akusangeni lutho ngala
yini isizathu somuntu ade senda mhlawumbe enkampanini mhlawumbe sithi usenda kwi account ye business le eyakho ngiyalinganisa nje ake sithi ikamzo trading store okay uma usenda angithi vele kuyavela ukuthi usende lapha ukhona indlela abakhonvisa
angazi ukuthi bakhonvisa kanjani ke kodwa imali ibisingasangeni isingena kephi ekampanini yakhe
yo
then ngifonelwa amandi amanye ebengiqashe kubona imshini babuza hayibo enhle are you okay ngithi mina yeah no I'm good but no sithola i request ye obaqala bathi bathola i request yok transfera umshini from igama lami to igama lakhe lo ngiqashile bathi so ngeke bakwazi ukuyenza without my permission.
Yeah.
Ngithi mina ay angikwazi lokho. Baphinde bafone futhi. Bathi no sesithole i request yomshini omunye. On the same address yama premises akho. Semanje sewenziwe uyena egameni lakhe. Bona ukuthi yabona ke manje kushubile. Kusho ukuthi ubeyazi ngaleso sikhathi ukuthi ngizo act. Avele enze njani? Ashesheke abizi inyanga.
Yeah.
Bizi inyanga zifike zibethele egcekeni kumile lapha emzini wami Angikho mina njalo. Ngibethela umnumzana akekho. Sibethele aqhatshwe enziwe yonke into, babanikeze ngisho impahla zami ukuthi bayoyisebenzisa kahle kahle. Ngiyashaya yabo.
Yeah.
All right. So le nto ngizoyibona njalo mina, ngizoyibona ngamaphupho. Njalo uma ngiphuphe nginephupho elilodwa nje engiliphupha eliphindaphindayo, like namhlanje ngiphuphele kusasa liyaqhubeka kusayiphupho elilodwa. Ngiphupha ngihamba ngiyemzini wami, khona kwesi sikhathi ngiphupha ngihamba ngey'nyawo phansi ngathi ngiyemzini wami ngiyaduka. Kwesi sikhathi ngihamba ngemoto ngithi ngiyemzini wami ngiyaduka, ngiyalahleka nje angize ngifike. Kibuze kwenzakalani? Ayi mayinkinga, ngizazi-ke phela nalezi zinto zezizulu, thina sizazela imithandazo kuphela ukuthi kuyathandaza.
Hawu, angithi naye nje uyathandaza.
Manje umthole
ethandaza.
Yabona, ikuthi buhlungu le, yabona nje mina sengikhale futhi ngikhale ngazwela.
Manje ngenkathi ezinyanga-ke ngifuna ukuya lapho ebizinyanga iy'ngane yikhona ekhaya.
Ingane azikho-ke, sengiyisusile kuyena ngoba phela sekubona ukuthi azikho ekhaya-ke. Ngihambise ngoba ekhaya bese ngasela muntu bengala eThekwini. So ziyafunda zihlala edrobheni noma ncane wazo. Ngaleso sikhathi noma zihlala lapha edrobheni zike idlule lapha kuyena emsebenzini zibingelele, ngesikhathi mhlawumbe zishiwe imoto zidlule khona, akacabanga ngisho ukuzinikeza 10 cents. Ngithi 10 cents, ama ngithi 10 cents mhlawumbe ucabanga ukuthi ngiyadlala khona. Isikhathi umfana wami owadlula laphaya elambile futhi ekhala ethi bengaphathanga ngisho ukudla esikoleni, then imoto cause bekubhala imoto usheshe yafika, kanti yena besadlala kanakanga ukuthi imoto, so wakhuphuka ngey'nyawo. Ngaze ngathi abamhlangameze laphaya, uyafowunake uyangitshela, nayi indodana yakho la ikhona, and manje abona nje uba iya esikoleni ingaphathanga ngisho isikhafini nje, ngakutshela ngathi mina lezi ngane zibuyisele kumina. Ngithi uyasazi isizathu esenza ukuthi ngiyisuse kuwena nje ukuthi sona siphi. Instant ukuthi athathe ngisho 10 rand anike izingane ukuthi sengani sikwazanga kwenze lokho. And ngathi noma ke manje sesikhuluma, ngithi mina awukuziprove ukuthi umfazi. Prove yourself ukuthi ngempela umfazi, ukwenza izinto ekufuneka uzenze. Ngithi uyazi nginey'ngane ebeyihlala nawe, kodwa awucabangi ngisho ukuzondla, awucabangi ngisho ukuyithengela even iy'mpahla. Yezo, athi hhayi ukuthi nje bengingazi ukuthi fanele kwenzeke lo. Ngithi at least manje sengikutshelile usuyazi. Still ngeke aze ayenze leyo nto. Ngithi sengila ngibuyele ngempela ngibachazele ekhaya ngibatshele, hey kunje. Bathi bona hayi lalelani. Hey usixolele, khona into engazange sikutshele yona. Kahle kahle nje sasibona usemathandweni, sasingazi ukwenza njani ukuthi untombazana lo sathi masifika ngale sifuna ukubuzisisa endaweni, kwathiwa yena untombazana lo noma wakhe babulala ngazi umalume lo Mr. Father yini. Yes, babulala bambulala ngokuthi bamdakisa, bamphuzisa into edakana edakayo. Wadakwa in such a way that bakwazi ukumbamba bamchathe, bamchatha ngeacid yebhetri lemoto. So washa ngaphakathi inzathe ukuthi azange baboshwe ngisho ukuboshwa, ngoba yabo ukuthi uma befika kushuthi statement basishintsha ngale bathi uyifikele esevele enje, yayibona lonto le. And bazange suspect ukuyabona ukuthi food poisoning, kodwa manje ayingenile ngoba lento ishisa inzathe ukuthi ibingehla la empilweni, ibizomshisa manje kubonakala ngaphakathi kuphela. So washonela khona esibhedlela ukuze athathe bakwazi ukuthola imali yena eyakwazi ukuthi ayofunda esikoleni senesini.
Yo
akasekho-ke ubama akakwazi ukugeyina umuzi. Umuzi-ke yena ubizwa ukuthi ikubo watholakala kanjalo. Watholakala kanjalo, kwakuwumuzi walobaba wabulawa. Hheyi, ngithi mina ha into enje into enganga, hhayi hhayi kucaka ukuthi empela baze basho ukuthi yabona nje kunanabantu bebesho kahle bethi nje eyi bengafanele kwakuthi wayishada le ntombazane ngendlela abantu balapha abakhohlakele
ngayo. Basusizwa leso story yokwenzakalani, wena wenze njani?
Yabona mfowethu, uma sengisizwa lesi story khona kwakunzima, kodwa
manje wabuyela ekhaya nje, ukuya ekhaya nje uyohlala nonkosikazi.
Yabona ngenxa ukuthi wena mfowethu nganginalanto okumthanda, ngokudlala nganginalanto okumthanda, nginalanto ukuthi no uzoshintsha, noma umuntu elenzile iphutha ke makuthi kube yiphutha ngayona into yamabomu uzoshintsha abuyele kuma senses kanti cha angiboni ukuthi nami ngiyi victim kahle kahle into eyayidinge ukuthi yenzeke ukuthi angife nami athole yonke lento
ethole nalo yamuzi
athole nalo yamuzi umuzi ibusiness konke kube ngakuyena hey kuba ukuthi ke manje kunje manje nanga baphupha ngixaka ngala ngiyaduka manje ekhaya angifisi angize ngifike bafa ngiqondane naye hayi ngishawa uvalo ongakazi ukubona ngiyamsaba like ngathi noma sengifoza ngathi noma hayi no manje hayi akusafani ngaqala
oh yeah
iyasakafani ngoba khona kuyasho ukuthi kunezinto abezenza
uyabona
because in such a way that ngathi sesihlukene ke late
nihlukana nini kumuphi unyaka
okay uba sihlukana la sihlukana 2021
nihlukana ngalipi angena amaphoyisa endabeni yenu noma
azivele nje ngoba ukuthi nje ngihambile ukuhamba kwami nami angazi ukuthi ngishiya umuzi kuyena ngishiya ibhizinisi kuyena akuthi angazi uma ukuthi manje ngabe ngishawe ngodukanezwe noma kwenzakalani but bekunesikhathi sokuthi nje kwanengqondo bengathi nje ya bengathi iyabaleka nje yabo
yena
esaqhubeka ngiphushela ibhizinisi nje akanankinga yabo kuright nje kuyena yonke into ihamba kahle ngoba nalakhi ngisePortshepstone ngaleso sikhathi ePortshepstone kuvele kufikile uthini okuyona ke eyathe mayifikile uthini ngaba ne downfall e serious ke because wathatha imshini nje wathatha into eyiningi eportshepstone bamosha kwashiswa naleya ndawo so nje kwaba ukuthi nje hey bedile kanjalo angisele nje ngumuntu ongenalo so ngabuyela ekhaya la eThekwini ngazohlala khona ngihleli khona ngisazama ukuhlanganisa impilo nabayasha ekhaya ukuthi hayi ngeke sibona ngcono ungabisabuyele natatiyele ngoba manje la muntu wakho esifazana ukhohlakele la muntu angavela uthi uma ubuyela khona vela kuthengele inkabi straight ke manje so ngcono uvela ubone la ukuthi uhlanganisa kanjani uzogcina kuhlangene ekristu uthi mhlambe noma usuzama ukuyilwa lento uyilwe kodwa ungasena anger usu right yabo alright ay ngibatshele futhi ekhaya that was 2022 ngibatshele ngiyazi ngibe nephupho elinkinga la elani phupho ngithi no ngiphuphe lo muntu wesifazane engathi uhambile uye enyangeni ke manje lenyanga yakhe amnikeza amabhodlela awu-2 yathi la mabhodlela lawa uzoziba usebenzise wona uzokwazi ukumthola ukuthi abuyele la kuwena ukuze umsebenze kahle la ngoba kuyinkinga ukumthola mele okay iphupho njalo ngivuka ekuseni ngithi mina befa ngihambe ngiye ekhaya kubona ke abazali ngibatsheleke ngephupho ngiqale ngitshela umfowethu lo bengihlala naye la eMontclair ngithi mina okay ebafo ngibene nephupho elikanje likathi and leli phupho ngithi sengivukile ke ekuseni hayi kuba ukuthi bangivuka ekuseni ngixoxele umfowethu bengihlala naye ngimtshela ukuthi hey bafo ngibene nephupho elikanje kodwa manje ngithe mangivuka kwaba ukuthi le phupho lichazwa ngokuthi le mabhodlela awu-2 unikezwa la mabhodlela ukuthi ayosebenza imndeni so umndeni uzoba ngakho iside lakhe hayi iside lakhe sonke lesikhathi umndeni siyahambisana hayi this time bazoshintsha and ngifika ngibatshele futhi bangifika khona ekhaya ngithi hayi no kube ukuthi kanje la mabhodlela athola ukuthi-ke utshele ukuthi uzothi uma esebenze nina kuzoba lula ukuthi ngitholakale
ubani ofika kuqala wena ofika kuqala khona
ekhaya mine ngifika kuqala
yes
ngifike ngibachazele batshele bathi bona hayi bolutho hayi nje thina siyakholwa thina futhi indaba omuthi nje ngeke isebenze la alright hayi kuhlale ke kukhulunywe sixoxe sixoxa ney'tori zami ukuthi kwaqalaphi ini yonke leyo nto le okay then kuzoba ukuthi silinde ukuthi afike
ya
lutho kushawo 1, 2, 3, 4 uyafowunelwa lokuthi hhayi bayeza uhamba lofowabo
ibanga lifishana njalo ukuthi
ngafikafishana ngazi kusho ukuthi uyehambile baye esontweni
mekusho
yena-ke hhayi-ke bagcine befika ngabo-6:30 intambama mekufika kuxoxwe-ke kukhulunywe kube ukuthi-ke kufanele ngiyocabanga-ke ukuthi ngenza njani ngidicyide ngibuyela back kuyena noma ngithi mina okay no ngizobuyela eThekwini ngizocabanga
imanje ubani othihamba ucabanga uma noma
isekhaya-ke manje
isekhaya
angithi balithi mefika sashintsha istory sekuyikuthi abasekho kusayidi lami le nto ebengibatshela yona ngifika ekuseni sekwenzeka exactly le nto uthe mefika nje statement sashintsha All right, ngibuyele eThekwini ngihlale kuphela isonto ngeweekend elandela yona kuleyo weekend le njengoba ngisuka ekhaya kuSunday. Following Sunday bayebengena abazali la eThekwini ekuseni. Hayi, bengisaphumile-ke ngiye ngaseyitolo ngifonele ukuthi hhayi angibuye ngidrayive ngifike endlini. Uma ngifika ukuthi hhayi cha besize nje kuphela sizokulanda sithi ubuyela kwakho-ke manje ngona uyofela khona.
Ima-ke abazali obani? Uma
nobaba
khona. Okay.
Bathi hhayi sokulanda ukuthi ubuyela kwakho, ngona uyofela kuyena, ubula uyena lwa mfazi. Uyofela kwakho kunokuthi ufele la emgaqweni. Ngithi mina hawu. Emva kwesikhathi esingaka, emva kwazo zonke lezi zinto ezenzile nalezi aqhubeka ezenza, kufuneka ngivele ngihambe ngidecide ukuthi ngiyobulawa uyena. Ngithi ekugcineni kusho ukuthi nami kuzofuneka ukuthi uma kuthi ngibuyela khona nami kuzofaka-ke manje ngikhombise ukuthi ngiyindoda. Ekugcineni kusho ukuthi-ke manje nami kuzofaka ngiyikhululo ngokuthi ngimbulale le nto ebengizama ukuyi-avoid-a, indaba yo-gender based violence. Obvious manje ngize ngibatsheke ukuthi mina uma ngibuyela khona lo muntu avuke ekuseni athi ngimdlwengulile kuzoba njani, ngoba obvious ngizothola udili kajele ukuthi ngimdlwengulile ngoba already lo muntu ngibulele ngiphile.
Yep.
Akanandaba futhi. Futhi akhona into encane nje ebonisa ukuthi uyazisola ngayona. Exactly. Bazi yonke into, ayikho into abangayazi.
Ukuthi wena uthathelwe
ini? Uthathelwe ini, ngithathelwe ifa, ngithathelwe everything, ngithathelwe umuzi osuphelile wenziwe yonke into. Phakathi namasilingi, unama-bedroom awu-3, unekhishi, une-dining room, ne-sitting room. Ngayo ufence umuzi, ngafaka ama-paving phansi, ngafaka ama-butler, yonke, like umuzi o-complete.
Kuleya muzi uhlala nobani yena?
Ngagcina ehlala yena nengane yakhe nengane kasisi wakhe. Angazi-ke ukuthi ubani omunye mhlawumbe abahlala naye.
Okay, abakini bayafika khona noma abafiki khona?
Yabo no, abafiki.
Oh yeah.
Abafiki. Uyikwakhe nje
umuzi. Wena-ke nakho uxoshiwe-ke la ade usuhlala khona la eThekwini. Uthe ma uxoshwa wenze njani? Ekhaya usaya khona?
Njoba ngixoshwe ekhaya ngizoya kanjani ekhaya?
Imake wenze njani impilo yakho?
Mina impilo yami phela sengisikuba ukuthi injalo, but into ebiyenzeka-ke manje ukuthi like yonke le nto bekuma manje kuba ukuthi ngiyabona ukuthi okay, I don't know because kulokhu angikwazi ukuthi ngikuchaze ukuthi kwenziwa yini, but into ebisivele yenzeke because I remember ngalesi sikhathi saxabana.
Yeah.
Yes, kukhona la ayekathi khona wake wathi kumina kunabantu abamhlebelayo emadlebeni bathi kuyena ngeke ngilungelwe ilutho empilweni. Ngiyofa nje ngingenalutho. Kanti ngibona late mina ukuthi wakusho ukuthi ile mithi yakhe bese yazivela ukuthi uzokwenzani. So ngale ndlela bengishaya ngayo bengishayela khona ukuthi ngingabi nalutho.
Okay. Angifuni ukuthi sibuye la. Ikhampani yakho wena isekhona i-registered, inkinga umsebenzi awukho umsebenzi, udlile umsebenzi, imishini kuyena,
yonke into ikuyena. At the same time kwamina-ke inkinga nayo ukuthi le nto ihambe like ingiphazamise kwasengqondweni, because sometimes I think mhlawumbe noma i-depression noma yini yabo, because kuyenzeka nje kuba ukuthi angisakhoni ngisho ukufocus.
Okay, imishini angithi
iyasala
yonke into iyasana wena, kukho ukuthi uzulandelele mhlawumbe ngokomthetho ukuthi wena uthole imishini yakho back isuke lapha kule khampani sekuyinkampani nje negama ngaphandle.
Sekuyinkampani negama
kodwa ngaphakathi enye inkampani. Uma kungathi uhamba ngokomthetho noma ngokwenkantolo uthathe izinto zakho yibuye zizohlala ngala ozokhona khona ukuthi usebenzele khona lapha ukubona ukuthi kunesidingo.
Ya khona nalapho kunesidingo saloko kwakhona lapha endaweni njengoba ngisho ukuthi kwakhona ukuyokusebenza kula ndawo, mina akunankinga. Yes, kuqala bekade nginakho ukusaba ukuthi hey hayi angangibulala ngenzani yabo yonke leyo, but kwakhona ukubuyela khona ngiyosebenzela khona mina akunankinga, because even nabantu khona bayazi ukuthi like abazi most yabo ukuthi ngihambe ngihambeleni, because noba befika lapha ama-customer abaye akafoni akomplaine, hey bo sifuna ukuthi asikutholi kwenze ukuthi yabo nje yonke leyo nto leyo. So akunankinga mina ukubuyela khona ngiyoqhubeka nebhizinisi lami, because kwakuyi-vision yami vele kwakhona ukuthi yabo
asikubhele nokuthi uma buyela khona bukhona umngozi omngaba khona
empeleni yakho ukuba
lokhu
yeah but ingaba khona but ekugcineni uyabona manje angifuni ukulala ngawo futhi ngisesikhathini la ngithe khona noma ukuthi ngiyafa ngife but sengizofela into zami yabo kunokuthi ngife ke abantu bagcine be that is why ngcine ngibona ukuthi angiphumele obala ngifune abantu abazongisiza if ngiyalithola usizo ngiyalithola akuma ngalithola ngilithola but okusalayo ngizobe ngilikhulumile iqiniso ukuthi kwenzakalani
nakho ke usibhalele la kwinethezeka TV we uke washo ukuthi vele egcineni uyadinga usizo ngifuna ukuba le mhlaba into ezu 3 nomunye obukayo mhlaba osekhaya njengamanje ukuthi cha le ndoda ngingayisiza ku 1 no 2 no 3 ngoba kukhona isazi ngemthetho kukhona abantu abazi futhi ethen ukuthi lezi zimo odlule kuzona ziningi kakhulu thola udinga counseling kwesinye isikhathi udinga ukwelashwa futhi nangokwesintu ngoba kwesinye isikhathi kukhona othola ukuthi uvela usuhamba nako awazi wena ingakho uhlalahlale ube nokungabaza kokunye osukukwenza ngoba inkampani uyisebenzele kakhulu kusukela eqaleni kuze kufike ekutheni ukuthi uyokwakha umuzi uyagana okokuqala ugana okwesibili kodwa egcine usulahlekelwa yikho konke ake singene lapho ukuthi wena ungabala ukuthi wena ikuphi ofisa wena ukusizwa ngakho nampa babukele emakhaya abantu abaningi bazi izinto eziningi abanye bayakhona ukuthi bekusize lapha nalapha
mina indlela engifisa ngakhona ukuthi ngasizakala ngakhona ukuthi akubuyelwe izinto zami ngingakhathalela ukuthi ngisebenzela khona noma ngisebenzelaphi kodwa umuzi wami awubuyele kumina ibhizinisi lami alibuyele kumina then ngikwazi ukuthi ngilithole usizo futhi even psychologically ngiyafisa engathi ngingayithola indlela ye-counseling even more emotionally yabo cause yabona ukuthi egcineni zikhona lezi zinto vele ezumkhokha ezingilandelayo yayibona onto le ezihamba zambe noma sengithi ngiyazama ngizama ukuhlanganisa kodwa siloko ziphindaphindile siyangishaya yabo so yeah usizo ngiyalidinga noma ngaloma ngakithi wonke ama side but I really need help that is why ngingabona ukuthi angabisathula ngcono ngiphumele obana ngilifuna usizo ngilicele kulabo abangakhona ukuthi bangisize
sibonga isibindi sakho thina sibonga nesikhatsi sakho nokuthi usukume ube indoda ngoba mosuku manje ulola umuzi kayihlo loyamuzo wakhile uwakhe ngeyithukuthuku zakho konke okwenzile ukwenze ngeyithukuthuku zakho nokuthi abantwana bakho bethole ikhaya nasekhaya ke siyafisa ukuthi futhi lenkulumo mayifikile khona nabo bebona ukuthi awunaphutha wena egcineni ngoba ukhuluma iqiniso nje ulikhuluma ngoba lento ikhlupha ngempela ngaphakathi ngoba ungesene ekhaya njengamanje usohamba uhlale uhamba uqasha leyo nto akuyona into ekufanele ngendlela osebenze ngayo taka baba sibonga isibindi sakho
ngiyabonga kakhulu
kunjalo ke mbuke lapha ekhaya le nethezeka TV masikhuluma lolu daba lithinte iminqa eminingi njengamanje abantwana abanekhaya unina wayishadile wabantwana wadlula emhlabeni mangaphosis 2016 makusuka lapho 2016 ubafo wazama ekutheni ukuthi abantwana bebe nayo unina umuntu ozokhulisa abantwana 2017 uyaganwa meganwa futhi 2017 uqhubeka nebusiness thatha lo wesifazane umfaka ebusinessini kuhamba kuba nezinkinga lezi zinkinga eseyiholele ekutheni ukuthi egcine esengenakhaya kuningi ke okubalekile okuthintekayo la ibusiness imaterial yebusiness abantu abamxhasa bathi cha bazomthengela i equipment ngicabanga ukuthi 120 something thousand lo 126,000 uwona lo oso usele lapha na osebenzayo uthola ukuthi usebenza umsebenzi imali ayisangena ekhampanini kodwa ingena kwinkampani kaNkosikazi lokho kubaluleke kakhulu ukuthi mawunosizo noma kukhona mhlaphe ongasichushisa ngakho vele usibhalele nazi inamba zethu zikhona thina sinethezeka TV siyatholakala nakanjani mawubheka la screenini khona email address ongasibhalela kuyona uyangena nakuma inbox ukwazi ukuthi usi inbox thina sokwazi ukuthi udaba siqhubeke nalo makukhona abantu abasondelayo bethi cha bona bengasifaka isandla la usebenze kakhulu umne wethu ngicela ukuthi niphose isandla igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo sithi uphila kanjani masithi uphila kanjani na ungasibhalela futhi usilethele olakho udaba singakhohlwa nge24 siyatheleka eGoli nge24 siyatheleka eGoli sohlala eGoli lezo insuku ezithile kodwa egcineni sobe sikhona na kanjani abantu baseGoli abasilindele na kanjani abasibhalele sikwazi ukuthi sishare nezitori zabo kamalami kumpho wahliziyo emashomo zothula umfoka Shembe ayiphindibani.